Fredo Skaluwa, Tawiyani.
Fredo Kisi apikisana nao pa mpando wa upresidenti mwazizi wa oimba nyimbo za hip hop. Fredo Kisi yemwe dzina lake elapa nsonko ndi penjani Fredo Kaluwa walengeza kuti apikisana nao pa upresidenti wa chipane cha UTM pa convention imene a UTM ali nao pa 17 November mchaka cha 2024. Fredo Kisi walengeza izi pa samba lake la Facebook pa 17 October 2024 nthawi ya folo koloko madzulo apankuti kutasala masiku okwana 30 kuti siku lapa 17 November lifike. Iyeyu walemba nkhani muchingerezi imene panopa tingoita nthauzira chabe muchichewa kuti timvesese bwino bwino. Kulengeza kwa kukulu ndili okondwa kukuza nikuti ndili okondwa pogawana nanu uthenga wakuti ndikakhala ndikupikisana nao pa zisankho zosankha president amene azasogolere UTM masankho a UTM amene akubwerawa. Nthawi yakwana sopano kuti achinyamata ayime ndi mphamvu. Sitingangoilekelera nkhondoyi kuti anthu ake omweomweo azingo imenya wokha. Achinyamata tikuyeneka titenge ulamuliro. Sogolo lili mmanja mwathu. Ulendo waku 2025 wayambika sopano. Tieni tisinthe Malawi wathu limodzi. Koma mwina funso ndikumati Fredo Kisi ndi ndani? Timango muona mzithunzi, timango dziwa munyimbo, koma iye uja ndi ndani? Fredo Kisi anaziwika pafupi fupi zaka 12 kapena 13 zapitazo pankhani zoimba. Iyeyu anatulusapo nyimbo monga Malamulo 10 amugeto, Ndagoma, Amafira Fredo, Die Jaja, Ukuziwa Gale, Zausiru, Upeze Njira, African Bride, Changes, komanso ija nyimbo imene amati sitikwatira. Komanso anaimbapo nyimbo ija imene amati ndikaseka maso. Pongo chula nyimbo zochepa chabe. Fredo Kisi munyimbo zake amakhala akutchula kwambiri zokhuza ndi ghetto. Amakhala akuyankhulira kwambiri anthu amene sangayankhule. Amakhala akuyankhula kwambiri kwa anthu amene mwina mwake ali mu situation imene aliyense mu munthu akonza kukhalamo koma chifukwa choponderezedwa komanso kuti mwina mwake munthu akayankhula sangamvedwe. Fredo Kisi amabwera ayime pa stage imeneyo. Fredo anakhalapo brand ambassador wa banki ya NBS komanso bungwe la UNICEF. Iyeyo amaziwika kuti Ghetto King Kong chifukwa cha moyo wake okonda mu ghetto komanso amakondedwa kwambiri pakati pa achinyamata a mu ghetto.
Achinyamata kuno kwene mene ndikuziwira ambiriwa ena napita ku school ena sanapite ku school. Koma achinyamata kuno kumafuta ndofanana. Achinyamata kuna kusowa zochita.
Fredo Kisi bambo ake ndi Kamulepo Kaluwa, yemwe ndi pungu wa nyumba ya Malamulo ku Rumphi. Bambo ake wa akhala ali pungu kuyambira mchaka cha 1994 mpaka na lero. Fredo Kisi analowa mundale zaka zingapo zapitazo kuzera mchipani cha UTM. Ndipo mzaka zingapo zapitazi Fredo Kisi analowa sopano UTM. Iyeyu anamba wapikisana nao pa mpando wa upungu wa nyumba ya Malamulo kumene kuku Blantyre kumene anaima independent kuma sana wine zisankozi mmalomo wake nowhere lipipa ndiyemwe anawina wa DPP. Ku UTM kuli kale anthu odziwika bwino okwana 4 amene alengeza kale kuti azapikisana nao pa upresidenti wa Japan ja UTM ku convention ndipo anthu ake maina awo nawa: Patricia Kariati, Daliso Kabambe, Michael Usi, Matthews Ntumbuka, komanso amene tikumona msiku wa lero wakwanisa wa number 5 sobano Fredo Kisi. Iyeyu kufika pa number 5 kufola nao pa mpikisanowo. Mbuyomu tinapangapo video ndithu yoonesa kuti titakhala kuti Fredo Kisi watenga malo a SKC zinthu zikhonza kuchita bwino koma mwina mukhonza kumazifunsa kuti mu video imeneyo timafotokoza zachani. Lolani muonere video imene ili pa screen. Is some of it here, remember to subscribe.
mabano chido angole mbana oka oka. Akuti kuta kulembe nchido zipita kuchari chijagulu aji. Kuta kulembe nchido kare kuti banja lako lulukwiza nandi banja landa akulu aji.